Waliba siftulia dunia Waliba siftulia dunia Wana rani bshit Wana rani bshit Wana rani bshit Waliya wa habami ma tawbi Wana wali wasma tfaltu bilani
Buff.